Ngiyanamkela kwakhona. Sinomnye umzekelo osisicathulwa nonikisa umdla kakhulu. Xa ujongile ke lo mzekelo ukhangeleka ulula kakhulu yaye neempendulo zikhangeleka kulula ukuzifumana. Kodwa ke akunjalo ncam kuba kukho izinto esingazixelelwanga ncam. Kulo mzekelo ke sinoBev. UBev uqabela uloliwe ngentsimbi yesine eyokufika kwisikhululo sikaloliwe sasekhaya ngentsimbi yesithandathu rhoqo aze akhawulelwe ngumyeni wakhe. Ngenye imini ke uBev uqabele uloliwe ongaphambili kunowesiqhelo eyokufika ngentsimbi yesihlanu. Kodwa ke yena umyeni uphume ekhaya kuyokumkhawulela ngexesha lesiqhelo. Makhe ke sihlalutye ke le nkcazelo siyenze intluva ezinokuthi zisincede ukufumana isisombululo sethu. UBev ke ufika esikhululweni ngentsimbi yesithandathu afikisane nomyeni wakhe. Masizobe ke umgca osicaciselayo ke ukusuka kukamyeni kaBev ekhaya ayokufika kwisikhululo sikaloliwe ngentsimbi yesithandathu. Masithi ke ixesha elihanjwa ngumyeni silithiye ngonobumba uthi. Loo nto ke ithetha ukuba umyeni kaBev uphuma endlini ngexesha eliyintsimbi yesithandathu, sithabathe eliya alihambayo silibize ngokuba nguthi. Masiyibhale ke le ntluva siyibonakalise ngokuthi sizobe umgca sibeke neliya xesha ngokuba nguthi. Le nto siyibonayo ke icacisa ixesha elihanjwa ngumyeni kaBev ukusuka ekhaya ayofika kwisikhululo sikaloliwe ngentsimbi yesithandathu. Baphinde ke babuyele ekhaya endlini. Kuza kufuneka siphinde sizobe omnye umgca obonakalisa indlela egodukayo. Loo nto ke nayo ithetha ukuba ixesha abalihambayo ukugoduka lilingana nothi. Nalo ke kuba umgama wokugoduka uyalingana nokuza. Ixesha lokugoduka ke lona singalibiza ngokuba yilaa ntsimbi yesithandathu sithabathe lathi welaa xesha alihambayo kusuka endlini okanye kusuka kwisikhululo sikaloliwe ukuphindela endlini. Xa siyidibanisa ke le nto ithi umyeni kaBev ixesha alihambayo ukuya nokubuya kwisikhululo sikaloliwe silingana nabathi babini bedityanisiwe. Itsho loo nto isinike ukuba nguthuthi. Masiyibhale ke le ntluva yethu ukuze sikwazi ukuyikhumbula xa sifuna isisombululo sethu. Ixesha alihambayo nokubuya lihamba liba nguthuthi. Masijonge ke ngoku ukuba kwenzeka ntoni na kulo usuku. Umyeni kaBev uphume endlini ngexesha lesiqhelo elingusisithandathu sithabathe uthi. Kodwa yena uBev ufike phambi kwexesha kwisikhululo ngentsimbi yesihlanu. Loo nto ke ithethe ukuba uza kufuneka ecuthe ngenyawo uBev akhawulele umyeni wakhe. Ishiye into yokuba umyeni kaBev uza kuhamba nje umganyana umncinci nongaphantsi kunowesiqhelo kuba uza kudibana noBev endleleni. Nanjengoko ke uBev ewucuthile umgama wokugoduka nomgama ke wokugoduka uza kulingana nalaa mgama uhanjwe ngumyeni kaBev ukuyokumkhawulela kuba bedibene endleleni. Isicathulo ke sisixelela ukuba umyeni kaBev udibene noBev endleleni. Bafika ekhaya kwimizuzu engamashumi amabini phambi kwexesha abaqhele ukufika ngalo ekhaya. Ngokwesiqhelo ke bafika ngentsimbi yesithandathu. Sidibanise uthi kuba ngoku bafike kwimizuzu engamashumi amabini phambi kwexesha lesiqhelo, singathi ixesha lokugoduka ke nguthi, sidibanise uthi sithabathe amashumi amabini. Umbuzo ke ngokuba lingakanani na ixesha alihambileyo umyeni kaBhevu ngale mini. Xa sidibanisa ke ngoku umzekelo wethu ongezantsi, nanjengoko besenzile kulaa mzekelo wokuqala, sifumana ukuba umyeni kaBev uhambe ixesha elingu-2t. Kulo ungezantsi ke, xa sidibanisa sifumana ukuba uhambe ixesha elingu-2t, sithabathe la mashumi amabini emizuzu wexesha elicuthwe nguBev. Bekunganyanzelekanga ke ukuba siyenze le nto, kodwa ke iyasinceda ukusizobela umfanekiso-ngqondweni wale nto iqhubekayo namhlanje. Masijonge ke ngoku ukuba eli xesha lokusuka alihambileyo umyeni ukuya kuBev liyalingana na nexesha abalihambileyo xa bebuya. Loo nto isixela ukuba uthathe isiqingatha sexesha liphelele ukuya, waphinde wathatha isiqingatha seli xesha liphelele ukubuya. Ukuthi ke ngamanye amazwi, uhambe ixesha elinguthi sithabathe ishumi ukuya, waphinde wahamba ixesha elinguthi sithabathe ishumi ukubuya. Umbuzo ke ngokuba umlande ngabani ixesha uBev. Ngokwesiqhelo ke umyeni kaBev uhamba ixesha elinguthi afike ngentsimbi yesithandathu kwisikhululo sikaloliwe. Namhlanje ufike kwimizuzu elishumi phambi kwexesha yesithandathu. Loo nto ke ithethe ukuba umfumene ngemizuzu engamashumi amahlanu emva kwentsimbi yesihlanu uBev. Omnye umbuzo ke ngokuba mingaphi imizuzu ehanjwe nguBev. UBev ke uthathe uloliwe phambi kwexesha, wafika ngentsimbi yesihlanu, wabeke kuza kufuneka ayicuthe ngenyawo, waze wadibana nomyeni wakhe ngentsimbi ngemizuzu engamashumi amahlanu emva kwentsimbi yesihlanu. Loo nto ithetha ukuba uhambe nje imizuzu engamashumi amahlanu. Sibe siyifumene ke ngoku impendulo yethu yokuba umyeni kaBev umfumene uBev ngemizuzu engamashumi amahlanu emva kwentsimbi yesihlanu, wabe uBev uhambe imizuzu engamashumi amahlanu ukusuka kwisikhululo sikaloliwe ukuyokudibana nomyeni wakhe apho bedibene khona. Zinjalo ke izicathulwa, zikunika nje inkcazelo eninzi, kodwa wena kufuneka uthabathe nje le ilungele ukuba ukwazi ukufumana impendulo oyifunayo.